ishyirahamwe ryo gutumatumanako amakuru Vieter Burundi rikorera ku izina ry'ubudandaji Limited riri kumwe na CRDB Bank Burundi bashize ahabona kuno wa 2026 uruheshi umwaka w'2024 amasezerano yo gukorera hamwe mu gisata cyo guhanahana amakuru mu byo abanywanyi ba Limited na CRDB Bank basanzwe bakenera mu buzima bwa misi yose. Ishyirahamwe Limited ni banki CRDB ngo birasangiye indoto yo kubona umurundi wese ashobora gukoresha ubuhinga bwa none atunze telefone afise ikonti muri banki kanatsinda ngo ushaka kunyaruka agenda wenyine ariko ushaka gushika kure ajana n'abandi. Ibyo bikaba bivugwa n'umuyobozi mukuru wa Limited Burundi ahamenyesha ko Limited atakwitazogira kugira ngo internet ishike ahashoboka hose mu gihugu cy'u Burundi. Cyo kimwe n'umuyobozi wa CRDB Bank Burundi nawe nyene arizera ko mu kiringo cy'imyaka itanu ayo masezerano azomara bizotuma abanywanyi ba Limited na CRDB Bank baharonkera akoyokwe.